se ve nko mpunsenko nko molomo matlo matlo mpontse dimpa
mpa
yes mpontse letsogo
tabo
letsogo mpontse lutu
lutu
lutu lutu enyana and then mpontse meno
meno
mpontse molomo
molomo
yes mpontse tlhogo
Go.
Go. Yay! Now we know. I love you. Rappel. Amen.
Amen.
Yay! Arba, our count. 1.